sharaf badan leh hospital hambal iyo ayaan leeyahay sagana nuula soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa maamo raaxo iyo maamulkeeda dhan ee hospital hambal iyo ayaan leeyahay bisinka ka bilaaha basha aydaan habaayage bisinka ka bilaaha basha aydaan habaayage Dagaalkii badeera muslimiinta laga badnaay.